Really futhi ngiyanamkela ku meeting 12 so sigqoba u meeting 11 ngoku esisathetha ngo kusondelelana noYesu kusondelelana naye kufunda umazi nzulu so ku meeting 12 sithetha ngokuguquka ukuguquka kukutshintsha indlela yakho ejonge kuYesu. So elabani le ndoda yesityebi lukhuthaza into ethethwa nguYesu kuMateyu 10:39 la vesi ithi lo uthe wabufumana ubomi bakhe ulahlekelwa bubo kwaye othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam wowufumana. So ibalekile laa nto uba xa silapha ngoku sifuna ukufunda ukwazi ngoYesu siunderstand into yobana ukuguquka into yobana ulahle umphefumlo wakho kuYesu enzela uzowufumana owakhe kuwe. So oko xa like izinto esicinga uba like zilungile kuthi mhlawumbi xa ujonga ukuba okay irayithi le irayithi lena loo nto ithetha uba zizinto ezilungileyo kuThixo. So zinto efuneka uba silungele uzinikela kwanezinto ecinga uba ziinto ezirayithi because xa sithetha ngokuguquka abantu ixesha nithetha ngento yobana ndifuna utshintsha le into endicinga uba irongo le endicinga uba irongo kodwa ukuguquka kwamanyani uzinikezela wonke kukuba unikezele yonke into kwanento ezilungileyo neento ezithele unikezele zonke kuThixo kwenzela uba uzofumana ukulunga kwakhe kuye. So uYesu uyasicela into yobana sizinikele ngokupheleleyo kuye and simlandele. So nguwo umbono we-meeting 12 lowo. So xa ujonga ii-members zakho mhlawumbi ungabona uba kunzima kubi into yobana bayeke izinto abazixabisileyo okwangoku. Because xa kuthethwa ngokuguquka athethe into yoba umntu uzawube sikatshintshe nje ngalo mzuzu. So ixesha elininzi abantu bayakwazi uthanda ubambelela kwezinye izinto abazixabisileyo umntu oyike uyiyeka okanye ingathi khona into alahlekelwayo. So lithuba elihle eli lokuba uzibandakanye kakhulu like ngobunzulu ebomini babo. So xa nifike kweli xesha lokutshintsha because bazawudinga olaa ncedo loba batshintshe izinto ezincinci ebomini babo. So umsebenzi wakho ezendida kwinto yobana ube khona ubakhuthaze eziba betshintsha befunda uyekelela izinto nokuzinikela kuYesu. So balekile into yoba uqale mhlawumbi ucebisa apho nalapho izinto mhlawumbi abanokukhula kuzo okanye izinto abanoimprova kuzo ozibonayo wena eziba benithetha nifunda ukwazana. Okay, so ezinye izinto efuneka uziqaphele kumalungu wakho kuba ngabo xa ubajongile baziva bekhululekile na uba bangabelana nawe izinto. Nawe ngabe uziva ukhululekile na ushare izinto nabo. So ukuba uyabona into yobana like ukhona umohluko okanye bekhululeka nawe ndikhululekile nonke nifike kwindawo yobana niyathembana niyakwazi ukwabelana ngezinto ezibuhlungu ezinzima nangokukhula kwenu kuYesu yinto efuneka uba ungaqali ukuthandabuza ngoku mhlawumbi ujonge uba utshintshe nyhani na okanye ukhule nyhani na. Baleke into yobana uncome apho ubonayo uba uYesu uyasebenza khona okanye izinto ziyatshintsha okanye ii-members zakho ziyazama khona nokuncome as i-leader. So nangona ngamanye amaxesha umntu xa uthetha ngotshintsha okanye ngokuguquka bezawukhetha izinto ezifunwa ngabo umntu uzawukhetha ufuna ukuguquka kwizinto azibonayo yena mhlawumbi izinto ezi-obvious ezifana mhlawumbi noselwa ngumntu osela athi zaye kusela nzele ukwenza lena nangona ezawuvuma ukuntwayo kwezo zinto ezofuneka uencourage into yobana umntu akwazi unikela yonke into neento ezilungileyo na. So xa uzinikezela kuYesu libikho into ebalulekileyo ukodlula yena. Xa uzinikezele ufike kwindawo yobana ube ready ulungele lo ukunikezela nantoni na nomsebenzi wabo uYesu angafika athi nikezela yekelela nantoni na wenayo. Xa uzinikele kuYesu ngenxa yoba uyathemba kunethembo ukholelwa masithi kwiplani yakhe, ne? So kumsebenzi wakhe uyakholelwa yobana uYesu uzakunika into engcono eyeyakhe. So uyakwazi uyekelela izinto zakho, iinto zamandla wakho, iinto ozenze ngokwakho, ozifumene ngokwakho. So uYesu uyasicela into yobana siyeke ubambelela kwizinto esithi sizenzele ngokwethu, izinto ezinyezo zakhe, silandele yena. So kanye njengokuba la ndoda esisityebi yabuzwa nezinto ezintle esinazo kufuneka sizinikezele ngokuqonda kwethu kokulungileyo. So kwanto nezinto esithi zilungile, izinto mhlawumbi wenze imali uphangele wenze like into ozenzile wazifumana ukuthi izinto ezilungileyo, kufuneka ukwazi uzinikezela kuYesu njengalabo ndoda esisityebi uYesu wathi makanikezele ubutyebi bakhe alandele yena. So funeka sinikezele yonke into ngoba okulungileyo kokukaThixo. So kufuneka kukho into engaphezulu kunoThixo. Aningi into funeka as leader uyi-encourageleyo ukukhuthaza ii-members akho bahlale zikhumbule into yobana akho nto engaphezulu kweThixo. Njengokuba khona izinto ezintle abazifunayo bokufuna unikele ezimbi, funeka bakwazi nezintle bakwazi uzinikela kuThixo ngoba eyona nto intle, eyona nto ilungileyo bazayifumana kuThixo. Okay, ndizawufuna niboneke ku-meeting 13 or ku-meeting 12 enizohamba kakuhle. Bye bye.